Ngingashona phi mangisuke bukhoneni bakho Ngingaya phi Ngingashona phi mangisuke bukhoneni Ngizohlala nawe ngikukhonze njalo ngidumise igama lakho ngingayaphi ngingashona phi Mangisuka kuwe Jesu